Ma mi nwi anese ma se na be ma na mi ne tie e ba sa wona me da se na ye me na o ka kire mi se be ma na osunsun yare owo special marriage me pa cho owo special marriage nti no e ma me ne ni hia na bie mu kura
eh
che se nsa ma me ma me ne ka kire mi no mi aso me hwa e ye no kure nti e ma me ka kire mi ma me se yo mate me ne mi me gina so kura ne be ma ne gai nti e wo mu na be ma no wo ba mi nche be fo so me ne me da ye nti afi na saa ya una saa ba mini pedwa mu bi na me frɛ me maame ne sɛ ma sɛ na saa tumi asɛma wo ka kyerɛ me no ma nti me ani so bɛ ma na saa ne me ba ba hyia ama sɛ na tumi no sɛ ade wa so ɔden maka kyɔ sɛ bɛ ma ne sɛ kyerɛ ate dane so wonhum ɛware no nti woni ne nyae wa so ɔden wo mpɛ wo nkɔ ana ɛne sɛ te saa de a ɛne pack up na dwun sogum na nom na sɛ wo nom a nom bɔmpa egusu na nom na afei no de ɛbɛ ka ne sɛ afa bi wo huru wo ho ane wutire mu nyina
ei
da be se kwa ya me maam ne de me afa so no
dunso eya wa wo dunso
me ba cho an
se wo be ma ne ne wo dama wo honam eya wo ya be to fo me me ka jere ne nya be ma ne ne ma ho ya ya dia wono wan kasa be ma ne ne da oni na nda oni honam ya dia
yes
wo da sori bi an na po se ne ya te se wo tena se cha ne wo da wo che ansa na wo de wo sori ene sa na ye
wo di fo pa cho an
ne fia de nti na wo na wo ma wo di kwa she obi be ma wo ware no oh my mini ka uma mini akasa na adentina oh
adentina
I don't
know what me bedo what me know sana am yami
because already kasa chira me said you all can and the sanity chira mu chira so one man know what me do sanity and no so can sanity no so na dia for your sofa na so here dey
na me pa so han wo ye nanka ba for sofa ni bi
oh
you ye ni da ma ye honam ye ye dia thank you jina ki ebubu and some way I'm obi catching a what nothing.
Wouldn't want to pass off cheap bubu. And a summer sank and get wabubu.
Ah, prophet. As I'm walking. And what would it wow don't so good cup?
Damn, Patron. Well, my me, your mammy, back at toi. And my mamma, I'll toss him you, Mr. Crumb. Some, I may your mamma.
What would you say, baby?
Patron, I'm Colano. Woo, don't sign our wire, would ye? That will my name, I wish me, and I, yes, I didn't.
Hey, sister, no, so then, how?
Damn, just said. Dia me ma me ne be kan pie ne hono mo a minti
ante me ba chao junsa wo ma wo bai numu ye ah wono ane junsa ma ni junsa ni mai
te nya mi shira wa den
ye wo shira na mi shira sa kwa safa ka sa wo
kwa safa ka sa o mo ka sa pa
o mo anya binti na mi le
u ku sa sika di sa ye de no nya sika wo si e ya adwumaden adwumaden na wo ye ye no kire ye bi ni anya